Radio Public Afrique. Radio Public Afrique.
Numwanya w'amakuru mu Kirundi.
Mukaba mushyikizwa na Marie-Ange Irakoze.
Numunezero ntangereye gusubira guhura namwe mwahisemo gukurikira amakuru mushikirizwa ni radio RPA ijwi ry'abanyagihugu turi kuwa mbere genekerezo rya 19 nyakanga umwaka w'ibihumbi 2022 tuyahereye ku ngingo nkuru ziyagize. Ishirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazina muntu rirashima ibogozwa ry'umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni, ariko rikanegura isubirizwa ryiwe ngo kuko wamusubiriye nawe nyene yagirizwa guhonyanga agateka kazina muntu mu ntango z'ano makuru twabibateguriye. Amezi atandatu ararumanye hari abarundi bariko barasaba ubuhungiro mu gihugu cha Uganda ariko bataraburonswa aho bari ngo inzara, ingwara n'ibindi bibazo birabugarije. Musaneri wa komine Mabanda ni mu ntara ya Makamba aratungwa ku rutoke n'abanyagihugu bo muri iyo komine ko anyonora amatungo ya komine mu kunyuruza amafaranga atangisha mu gutanga ibibanza bikoregwamo mu masoko. Nabyo nyene idoni mukanya saya gusa hari n'ayandi twabateguriye mukanya inkuru imwe mwukwayo sangwe ikazi. Ndasubiye kubaramutsa nkuko nari mpejeje kubabwira mu ntango z'aya makuru. Ishirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazina muntu Human Rights Watch rirashima ibogozwa rya Alain Guillaume Bunyoni mu mabanga y'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi. Ariko rero ishirahamwe Human Rights Watch rikanegura cane isubirizwa ryiwe na Gervais Ndirakobuca asanzwe nawe nyene yagirizwa ihonyangwa geruye ry'agateka kazina muntu. Muri Human Rights Watch bagahamagarira amakungu guhimiriza uyo mutegetsi mushasha kuvavanura n'ingendo yo guhohotera abanyagihugu no guhonyanga agateka kabo. Ibyo ni Dona Ines Gakiza.
Igenwa rya Gervais Ndirakobuca mu kibanza cy'umushikiranganje wa mbere rigaragaza ugushaka guke kw'impinduka. Uko niko ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazina muntu Human Rights Watch ritangura itangazo ryaryo ryo kuri uwa mbere igenekerezo rya 19 ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2022. Nk'uko Lewis Marge arongoye Human Rights Watch ku mugabane wa Afurika yo hagati avyibutsa ku igenekerezo ry'indwi uku kwezi, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarabogoje mu mabanga abari muri leta avuga ko atagifitiye icizere na cane cane umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni. Lewis Marge avuga ko ashima iryo bogozwa rya Alain Guillaume Bunyoni afatiye ku vyagiye biramwagirizwa mu bijanye niho nyangwa ry'agateka kazina muntu uhereye ku ruhara ntangere yagize mu guhagarikira abajejwe umutekano bagiye barahohotera bimwe byeruye abatavuga rumwe canke abikekwa ko batavuga rumwe na leta. Nubwo biruka ariko ishirahamwe Human Rights Watch rimenyesha ko igenwa rya Gervais Ndirakobuca ngo asubirire Alain Guillaume Bunyoni rishobora gutuma nyabuna yubahirizwa ry'uburenganzira ngendegwa ko bw'abarundi ritera risubira inyuma nk'ibirenge mu Burundi. Aha Human Rights Watch rigaruka ku bihano byafatiwe Gervais Ndirakobuca na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'ubumwe bwa Buraya mu mwaka w'ibihumbi 2015 igihe hariko haraba ihigwa buhongo ry'abatavuga rumwe na leta ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza. Kubera ibyo Human Rights Watch gisanga igenwa rya Gervais Ndirakobuca mu kibanza cy'umushikiranganji wa mbere riza ryerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye yashatse guhitamo umuntu akoresha igikenye aho kwizera umuntu afise ishaka ryo kunagura ibijanye n'agateka kazina muntu. Mu gusozera iryo shirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazina muntu rihamagarira amakungu asanzwe afasha leta ya Gitega kugondoza umushikiranganji wa mbere mushasha Ndirakobuca ngo ashire mu ngiro ibikorwa biboneka byerekana ko atagikwiye kwitwa itazirano ndakugarika. Atari uko naho ngo abarundi bobandanya biteze ihohoterwa rikabije kuri abo bose bakekwa ko batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi.
Inesi Gakiza mu gisata cha politike naho abanyagihugu bamwe bamwe baranegura igikorwa cyo gutora abahuza bo ku mitumba cyashizwe mu ngiro na leta y'u Burundi. Abo banyagihugu bavuga ko iyo leta yaho nyanze imico n'imigenzo y'abarundi kuko icyo gikorwa cyo guhuza abarundi cyari cy'abashinga ntahe abo nabo bakaba batashigwaho biciye mu matora. Kurikira umwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Makamba baganiriye na RPA.
Kira ahuzo kumutuma kwa ituzi na ashina zahe. Ashina zahe nago kimisa politiki ushina zahe nubunu. Hira bunu nago ila butora. Na mashuru mungu higika. Isi kutuma hiru ili ya matura lagi kutuango batongo abahuzo. Nige vini ya politiki. Kuko alumunu alumugabu kanaka. Alimudili kanaka. Harimu jangu kanaka, wakamutura varati ubishi buhu jangu harimu, harika kujira ugunu. Uvwe yuko nilinu, jari takiku mugambi gusu, hariko nabano, nukula muta amaho, batalibda muta amaho hagatimu wana, batalibda bugi jambu hagatimu wana, hariko kwira ilichi matura, vamuzi yuko shidide chani, vamuzi yuko limulivi nili, gasana niwe, atuwe. Pero, ilini javi hindi, atavuhuza na gatuwe, vamushina zai vatura, yara vistava. Habana baka mugenzu, akaja mumutamana, akaja mwagana nahi. Baka mwenyeleza kubugi jambu, baka mwenyeleza kubugi zuranza, kugendela ukuri. Baka mwrawa murugu ingine yifashi. Ari chaguru watu weshi. Na wahu kane, niwa wanjiwa kisa goyo wagiri, nizamburegwa, umuhulio gafu iyo. Hane wanu weshi wa sindi zivugu uwe, zaha mwbrei. Baramara mabati naka ya to, ati naka ya hura, aja kuhiri vitoki, naka ya giri niri, naka ya kubika wano, nisoko. Nune ya to, baba turi nguvu na waturi jambu. Nungu wa wongwa zove gish, uvonu ni zigish. Wapu utri kigawa, uzogu mri kigawa, Kusimama mwi abantu nibo bakora leta rero nisubirire imigenzo y'abarundi leta ituwe kuyateguye umugambi wo guhuza abarundi umugambi ukora inguvu nyinshi hagati mu gihugu kugira ngo icyo leta iteguye kibe uko iciyumvisemo nta kintu kimwe twiteze muri iki gikorwa bakoze.
Tukiri aho nyene mu gisata cya politike umugambwe MSD ubona ko ishingwa ry'inzego z'abahuza bo ku mitumba no mu makartier rifise intumbero yo gutsimbataza umugambwe CNDD-FDD mu Burundi. Mu kiganiro yatanze kuri uyu w'Imana mu gusozera umwiherero wa MSD urongoye uwo mugambwe yavuze ko CNDD-FDD bitazoshoboka ko itsimbatara mu gihugu.
Ziruka kutuwa wakamuga yuko ali mwagasi mbuye nizere kwa zawa shinga nahari bija kutuwa seni mindu sete dirondela kufundi kilanga ilango ishinge sisteme ya alo kwa hasi kwa kinzi kudirizo ufata kuku ala nguyeni shimtiba kwa hizi sete dende kandi kundi kwa mwati ziara zanyi ingora na nishcha kujia wazundi zawa wazi donk bija mindu nizere wa fundi kaba bakuvu zikira ko bakagerageza gufundika ibintu bidafashije kugira ngo yiteranyize ikamatako birame igandanye mugabo icyo babwira ni uko intwaro ya CNDD-FDD izosenyuka ikene ritegurwa ijya ntwaro zose bizoteka kubera twebwe twenyine teba irwanya ushobora gushyira ingufu nyinshi kubera kandi se n'ubwoba mugabo bizonyaruka nitwahaguruka kandi nitwakira ubwoba nitwakira ubwoba CNDD-FDD izobigira uyu munsi.
Alexis Nduhije yarabajijwe kandi ibijanye n'inyishu yotoregwa ingorane z'impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cya Tanzania.
Uko twabikora ni kubandanya twambaza ishyirahamwe rijejwe gufasha impunzi hasigaye tukabandanya tubwira amakungu ko yogerageza kubwira Tanzania ikagerageza korohereza impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania.
Mu gihe buca abakuru b'ibihugu n'amareta batandukanye batangura gushikiriza amajambo mu nama ya bose ya ONU, Alexis Nduhije yababwiye ko mu Burundi hariho abanyagihugu bamaze igihe mu gatotezo.
Uretse yuko iminsi yose tubona yuko ishira hamwe honyi bisa no gata kamaro gifise uko natwizwe si jo kudeha ishira hamwe nacho yatumaye nitwe ba yaraguhetse ibintu ira ibisizimwe n'inshuti ziwe ziratukubwira akamo kubupfa kubatere nuko bibuka ko mu gahugu gatoyi kari hagati y'ibiyaga binini bya Afurika ako gahugu karakitwa Burundi hari abantu barenga imiliyoni 12 babaho mu karengane birirwa baricwa bapfungwa bangazwa bakabanyaga ibyabo kandi ko babasaze uko uko bashoboye kose kugira ngo baze babahohore
aho hakaba harejo Alexis Nduhije ariko arishura ibibazo vya mugenzi wacu Emile Nibasumba mu gusozera umwiherero w'iminsi itatu w'umugambwe MSD mukanya ibivugwa mu gisata c'intwaro
Europea
Ishirahamwe ryiyemeje kugwanya igiturire n'isesagura ry'amatungo ya leta Olicom risaba ko abinjiye muri leta nshasha berekana ubutunzi bwabo nk'uko ibyirizwa shingiro ribitegekanya mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere Gabriel Rufiri arongoye Olicom avuga ko kubahiriza ico ibyirizwa shingiro rivuga arivyo vyerekana indongozi zifise umutima wo gutunganya intwari bereye tumukurikire
ikibazo umukuru w'igihugu arashikiriza kijyanye n'intwari bereye abasuma ababandi bakaboko bampemazuzuye abo bantu batabanje kwigizwa inyuma nagenda babwiye ko bitazoshoboka arico gituma twagomba dusabe leta shasha yarayihagiye ubwa mbere ibanze ko bishoboka byose yubahirize ibyigwa shingiro mu ngingo yaryo ya 95 iyo ngingo ivuga iki umukuru w'igihugu icegera ciwe umushikiraganje wa mbere abagize ibiro by'inama nshingamateka abagize ibiro by'inama nkenguzamateka abagize leta n'abandi bose basanzwe bashyizweho itegeko ry'umukuru w'igihugu abo bantu amategeko abategeka ko bagenda kwerekana ubutunzi bwabo ni itegeko nimero imwe agakwego 12 cyo kuwa 18 ndamukiza mwaka 2026 mu ngingo yaryo ya 29 iryo tegeko ni itegeko ryo kurwanya igiturire iyo ngingo ya 29 yo yishika kure ivuga iti mu minsi itarenga 15 iyi migwi imeje kudondagura yose mbere mwashaka dushize ko n'abana babo bakiri minere batarakwiza imyaka 18 bategezwa guca bagenda kwerekana ubutunzi bafite mu minsi 15 nagomba rero mutodufasha gukurikirana abamenyesha amakuru umengo ntihezwe ngo barahiye itariki 8 z'ukwezi kw'icyenda iminsi 15 ziharurira ku ntoki twese yemwe tukazumva yuko iminsi 15 yarangiye bataragenda kwerekana ubutunzi bafite bya bintu by'intwari bere tuko turavuga biba bitanguye kuduca mu myanya y'intoki ibi tubivuga kugira ngo tubibutse bibuke icyo ni washingiro rivuga bibuke icyo amategeko yandi arikomoka ko bivuga kugira ngo ya migambi umukuru w'igihugu yirwa aravuga ya migambi kwese dushigikiye bwa Burundi twifuza ko Burundi buzafite iteka n'itekane mu gihugu no mu makungu bishobore gushika iri tegeko nyene bica rivuga yuko n'abahavuye bateza kuza kwerekana ibyo baronse mu kiringo bari bamaze agenda byerekane kuko niyo nzira ya mbere itangura y'intwari bereye
ishirahamwe Olicom risaba kandi ko atamutegetsi muri leta yokongera kuvugwa mu bijanye n'urudandazwa kuko amategeko y'igihugu atabibarekurira kurikirana ubunyene Gabriel Rufiri arongoye ishirahamwe Olicom
hari n'itegeko nimero imwe agakwego gashinze ubusa gatatu yo kuwa 31 0 umwaka w'igihumbi kimwe n'amajyana 989 iryo tegeko rivuga ibijyanye no kutabangikanya amabanga la loi sur les incompatibilités mu ngingo yaryo ya 12 agace kayo ka mbere rivuga yuko atamuntu n'umwe afite amabanga y'igihugu ni ukuvuga umushikiranganji umuyobozi mukuru cyangwa umuntu wari we wese afite amabanga y'igihugu ajya mu bihugu by'urudandazwa ariko muramubyumva biri ko barafatwa bari mu isukari bari mu isima bari mu biyoga bya buraruzi bari mu bari muri biri twifuza rero yuko n'iyi leta shasha iyi leta yarayishyizweho ibyo bintu byoshyira nk'umugani tubumve bari kukiza tubumve bari ko barashyira mu ngiro iyi migambi umukuru w'igihugu amaze iminsi ashikiriza yo guteza imbere igihugu kugira ngo nk'uko mu kivugo kihari cy'igihugu umunwa wose urona icyo ufungura umufuko wose kandi ugira amafaranga mbona kugira ngo ibyo bishoboke ni uko amafuko abantu bagomba kujya abandi babicaye ko abo bantu bigirwa hirya tukifuriza rero leta shasha igiyeho kururanirwa mu mabanga kugira ngo ishobore guteza imbere igihugu kandi tukizera neza ko kugira ngo ibi bishoboke nubwo tutahengeshanya kubivuga abahinga ni karahara mu ruganda ntibacura les experts nibafate nk'uko babigize mu kurondera wa muhinga yitwa Kiran Holmes yaje kugira reforme profonde ya OBR donc douane impôt na serivisi ya recette administrative babarondere kugira ngo igihugu cyacu kive kwa agasuzuguro cyo kwama tuko turavuga ngo turabambere banyomoje mu kurya ibiturire turabambere mu bukene mugabo mu myaka 5-10 bazo bavuga bati turabambere mu iterambere.
Yari Gabriel Rufyiri aramutswa ishirahamwe Olicom tukiri muri ico gisata nyene c'intwaro abadandaza bo mu masoko amwamwe yo muri commune Mabanda iri mu ntara ya Makamba baragiriza musitanteri w'iyo komine kurondera gutunga afatiye mu kunyonora amatungo agenewe komine uwo mutware aregwa kubatanga ibibanza byo mu masoko amafaranga hawe agashira ku mufuko wiwe bwite abo badandaza basaba abamukurira gufata ingingo zohagarika iyo ngendo hagatangwa ibitansi by'ukuri ku mahera baba batanze ido ni ido na Dani Claire iratwumva
abadandaza bo muri komine Mabanda bamenyesha ko musitanteri w'iyo komine adashikana mu kigega cya komine amahera yose atoza ku makioske yo ku isoko nkuru iri ku mugwa mukuru wa komine isoko ryacu ryemeza ko iyo bamuhaye miliyoni 2 kuri kioske atanga kitansi y'ibihumbi 200
amakioske yo ku isoko ya Mabanda atoza miliyoni 2 abati miliyoni 2 niko miliyoni 2 hari aho aho hariho abo aha ibitasi n'abo adaha ibitasi nabo yitwa ko ahaye ibitasi acaba ibitasi z'ibihumbi 200 kuri kiyosike umuliyoni 180 akazayishyira ku mufuko.
Ikindi kivugwa n'abo badandaza ni uko ikibanza kimwe bishika akagiha abantu barenga 4 akenshi uwa nyuma mu bamuhaye amahera akaba ari watahira ikibanza na kitansi
gikurikira mu isoko nyine indani ahantu ushyira akameza yaka ibihumbi 200 ibihumbi 200 naho nyine ya ku wa mbere uwa kabiri uwa gatatu uwa kane uwa gatanu usanga ikibanza kimwe kiriho kivugwa kigura abantu 5 5 rero aca agira amahirwe agashyiraho iyo meza.
Uretse aho mu isoko ya Mabanda abo badandaza bemeza ko n'abakorera mu isoko iri ku mutumba wa Gikurazi atanumwe yahawe kitansi mu gihe abenshi barishye amafaranga ashika ibihumbi 200 kugira bahabwe ikibanza nk'uko vyemezwa n'isoko ryacu.
Ikindi ni isoko y'umutumba wa Gikurazi muri komine Mabanda nyene mwihangare abantu baho bahawe ibibanza imetero 2-2 abaka ibihumbi 200 abo bombire nta mitasi arahita igihe bararindiye ko bahabwa ibitasi barahibuye.
Abo badandaza basaba abakurira uyu musitanteri wa komine Mabanda kumutesha kunyonyura amatungo ya komine. Uruganda rwa RPA rwarondeye Jean Berry Hatungimana musitanteri wa komine Mabanda kugira agire icyo ashikirije ariko akaba yaduciriye ko umurongo wa telefone tumaze kumwidondora.
Dani Claire iratwumva tugukengurukire amezi arengane araheze atanyisha bararonka ku bibazo bibahanze mu kazi kabo mu gihe ubushikiranganji bakukira bwari bwemeye kubikurikirana abo n'abakozi bakorera mu gisata cy'abigenga bacungera umutekano abenshi bita abasiti basaba inzego zitwara igihugu guhera ku mukuru w'igihugu gufasha gutorera inyishu ibibazo byabo narijya n'ibiro byiwe byamenyeshejwe ibyo bibazo haraheze umwaka urenga. Elodie Divin Remesha mwidonido
Ibiro by'umukuru w'igihugu ubushyikiranganje bw'abakozi n'akazi hamwe n'ubushyikiranganje bw'intwaro yo hagati umutekano n'iterambere kuri bose nizo nzego bakorera mu gisata cy'abigenga bacungera umutekano bamaze gushyikiriza ingorane bafite abo bakozi bahurikiye mu runani rw'amasendika y'abakorera muri icyo gisata witwa Febusi Traseg bavuga ko ibibazo byabo bihagaze ahanini ku kudafatwa neza mu kazi kabo nk'uko amategeko agenga akazi abitegekanya amasoko yacu avuga ko mu mwaka uheze mu gihe umukuru w'igihugu yakira abaserukira amasendika y'abakozi mu Burundi mu byo bamushyikirije harimo n'ibibazo birangwa kuba benshi bita abashyiti maze abemerera kugira icyo akoze ibyahaye icyizere abo bakozi narijya banavuga ko mu kwezi kwa kane uno mwaka ubushyikiranganje bakukira bw'umutekano bwari bwatanze ikiringo ntarengwa kubakoresha ngo ibyo bibazo bibe byatorewe inyishu
inyuma nyine twabwirwa ko abakoresha babonanye n'ujeje ibintu byagaragaye naje mu gipolisi babwirwa ko bahawe ikiringo cy'amezi atatu utazobara kwishyitsa ibyo bavuganye ko uwo muntu azohanura
inyuma y'amezi yaba batanu atakirahinduka abo bakozi bamenyesha ko icyizere cyabo gisa n'icyaheze aha bafatira kungana n'ubushyikiranganje bw'abakozi n'akazi bwari bwafashe iya mbere inyuma y'umubonano n'umukuru w'igihugu butabananije bwitaho ingorane zabo
na minisitiri wa fonction publique bahaye umubonano baravugana yategetse abakoresha ko buca gushyira ibi mu ngiro amaso yaheze mu nzira twosaba leta ko yohagurukira icyo gisata cya garidenaje tugafatwa nk'abandi bakozi
muri kino gihe abo bakozi bavuga ko bihweje ukuntu ingorane zabo zidatorega umuti bafite amakenga ko abakoresha babo baba batanga ibiturire kugira ngo ntihagire inyishu irashe iboneka mu ruganda rwa FPA twarondeye umushyikiranganje w'intwaro yo hagati umutekano n'iterambere kuri bose Martin Nyinteretse ariko ntitwashoboye kumuronka kubera batubwira ko ari mu kibanza cya kure mu makuru yacu yo hanyuma tuzogaruka mu idoni do kuri izo ngorane abakorera mu gisata cy'abigenga bacungera umutekano bamaranye igihe kitari gito zisa n'izananiranye gutorega umuti
ero zivere mesha tugukengurukire mu buhinga bw'ivyuma batumirira mate tubandanye
erupeya
Iyi muri ko murakurikira ni radio FPA ijwi ry'abanyagihugu amakuru twabateguriye arabandanya inyuma yaho bigaragariye ko yirukanye uwahora arongoye ivuriro ry'ubujondi hahonyanzwe amategeko urongoye intara y'ubuvuzi ya Makamba yahavuye arondera ingene yikingira inyuma ya meza ne ahinduye wakazi umuforoma Siriyake Ntamari akaba yahavuye aroshwe ikete rimusaba kwisigura ku makosa yakozwe n'umwe mu bakozi yarajejwe arorera ibyo bamwe nabandi bafashe nk'iterabwoba yaratanguye kugirirwa kugira ntazacira amate hasi kubijanye n'iyo dosi Josiane Muzaneza
nkuko biri mu ikete nimero 633 akaburungu 5 agakwego gahagaze 50 agakwego gahagaze BPC meke BA agakwego gahagaze 2022 muganga Hadio Gerard yandikiye kuwa 22 imyandagara umuforoma Siriyake Ntamari yamusaba gutanga insiguro zitomoye zatumye yirengagiza amakosa yakozwe n'umuforomakazi Rosa Bucumi nkuko tubandaje tubisoma muri iryo kete iyo ndongozi imenyesha iyo muforoma ko idatahura ingene yarengeje uruho rw'amazi ku makosa y'akazi akomeye yagirizwa umwe mu barongoye mbere ngo akanabikora abanyagihugu n'abagwayi batasi bakumwitura ngo abagarukire mu gusozera urwo rwandiko muganga Hadio Gerard akaba yarangije asaba uyo muforoma kwisigura mu kiringo kitarenze iminsi 8 ibyo umuforoma Siriyake Ntamari yubahirije kuko bukeye bwaho yaciye yandikira umukoresha wiwe amumenyesha ko adatahura ubwa mbere ingene yandikirwa kwiregura ku makosa yagirijwe umwe mu wo yahora atwara ico gihe kandi atakimujejwe bitaye ko n'umuganga twara karere akaba atagwandiko yigeza muha rujanye n'ico kibazo aha yanibukije ko n'igihe ahindurirwa akazi ajyanwa gukorera ku bitaro byo mu Kayogoro atatu wamutwara yigeze amwagiriza kijanye n'akazi nayo kubijanye n'uko yo batahanye umuforomakazi Rosa Bucumi kandi abanyagihugu n'abagwayi batasi bakumwitura umuforoma Siriyake Ntamari yishuye ko ivyo ari ibinyoma kuko uretse ko atamuntu n'umwe yigeze amwitura rega uyo muforomakazi ngo kuva mu mwaka wa 2019 azejwa amabanga yo kurongora ivuriro rya Bujondi gushika muri ndamukizi 2022 igihe yirukanwa ngo nta kosa na rimwe ry'akazi yigeze abona kuri uyo muforomakazi muri iryo kete kandi uyo muforoma yamenyesheje uyarongoye intara y'ubuvuzi ya Makamba ko kubona namwandikira ngo yisigure kuvyabaye kwivuriro amaze amezi arenga ne yose atakirongoye ari kumurenganya bamwe mu bakora mu gisata cy'amagara y'abantu baganire na RPA bakaba bamenyesha ko yarongo iyo ntara y'ubuvuzi yo bayandikiye iyo kete iyo muforoma nk'ukwigovyora ku makosa yakozwe n'uwo yakoreye mu ngata mu kwirukana umuforoma Siriyake Ntampari kuri iryo vuriro atabanje gusabwa kwisigura demande d'explication mu gifaransa hanirengagijwe kandi n'ivyemezo vyatanzwe vyerekanye ko amakosa y'akazi mu Sitanteri wa Komine Kayogoro Antoine Ndayiragije yagirije umuforoma akazi roza bucumi atigeze abaho mu makuru yacu yo hanyuma tuzobabwira ingene ivyo vyagirije vyose bimaze gusendwa umuryango w'uyo muforoma akazi waciye utangura kugigwa ko iterabwoba harimwo no gukubagurwa ivyo bikaba vyabaye inyuma y'indwi imwe gusa hasohotse iryo kete ry'uburongoye intara y'ubuvuzi ya Makamba.
Josiane Muzaneza mu gisata cy'umutekano naho abantu batanu ni uruganda rwa FPA rwashoboye kumenya ko bishwe muri iyi ndwi twaraye dusozereye n'ubwicanyi bwabereye mu ntara zitatu muzigize igihugu. Ido ni Dona Onesime dushimagize.
Muri abo bishwe muri iyi ndwi twaraye dusozereye batatu naho muri komine Ruhororo mu ntara ya Ngozi. Muri bo uwa mbere n'umugabo yishe nabo bavukana ku mutumba Kabuye hari kuwa kane uheze. Amakuru ava muri komine Ruhororo avuga ko amatasi yo mu muryango ariyo ntandaro y'ubwo bwicanyi. Uwa kabiri n'uwitwa Diodone niyo nizigi yishe azuraguye imbugita n'umukenyezi wiwe ku mutumba Rwamiko kuwa kabiri uheze. Uwagirirwa ico caha ari mu mimwe y'inyamiramabi. Uwa gatatu yishwe muri komine Ruhororo n'uwitwa Andre Kanyoni nawe nyene yishe acumitswe imbugita n'umukenyezi wiwe ku mutumba Gitanga muri komine Ruhororo kuwa kabiri uheze. Uko ari batatu bishwe muri komine Ruhororo bose baba bazize amatasi yo mu muryango nayo mu ntara ya Rutana. Uwitwa Buso Simeo yarishe atemaguje imipanga ku mutumba Buyaga muri komine Giharo ku wa gatatu w'indwi iheze. Amatasi yo mu muryango akaba yo bariyo ntandaro y'ubwo bwicanyi. Uwanyu mu ruganda rwa RPA rwashoboye kumenya ko yishwe n'uwo mu ntara ya Rumonge aho hari ikiziga cy'umuntu w'umugabo atashoboye kumenyekana catowe hafi y'ikivuko co mu Rumonge ku wa kabiri w'indwi iheze. Amakuru ava ngaho mu Rumonge akavuga ko yoba yishwe n'izina abantu batashoboye kumenyekana. Abajeje intwaro muri iyo komine baciye batanga itegeko ryo kumuhambisha hadakozwe amatohoza.
Onesime dushimagize tugukengurukire duhereze aya makuru mu gisata c'impunzi. Amezi atandatu ararangiye impunzi z'abarundi ziriko zirasaba ubuhungiro mu gihugu ca Uganda ziri mu buzima bugoye. Abo barundi bavuga ko uretse ko haciye ico gihe cose batarahabwa ubuhungiro ngo inzara n'indwara biri mu kubakuraho. Iyi nkuru twateguriwe na Emmanuel Niyungeko.
Baharuka mu miryango ijana mirongo ibiri abarundi bariko barasaba ubuhungiro mu gihugu ca Uganda. Abo barundi bavuga ko haciye amezi atandatu bariko barasaba kuronswa ubuhungiro ariko bakarabwa irari irari n'ababijejwe muri ico gihugu. Uyu n'umwe muri abo barundi abitwiganira.
Bageze kudutwara kuri OCM barashikana ngaha ku rusengero none nita hano tukiri tugiye kwishuza nta kintu na kimwe atwishura.
Ubuzima barimo aho begeranijwe ku rusengero rwitwa Rehobote mu gace kitwa Kabazana ngo ntibuboroheye namba kamenyesha ko indwara n'inzara bigiye kubahitana.
N'ubuzima bwo kunyagirwa n'imvura imbeho n'inzara abana bamwe baragwara bakabura ukungene kubavuza bwake nibarembeje ndifanye n'imirire mibi kandi hamwe twemere kwakirwa haba ku ivuriro batugera ko tutazi.
Ikiriko kirababaza cane abo barundi ngo ni ukubona batajanwa mu ikambi ifata kibanza ahitwa ku Kibati nk'uko bikorerwa abandi imbere y'uko bashikanwa mu ikambi y'impunzi bwite ya Nakivale.
Ugeti abandi bari mu Kibati ntibaheraye na mu Kibati bingeze ariko nta na kimwe tubona uko baramaze guhera mu Kibati none ko gatikenga turindiriye nta nicyo nini hari.
Abo barundi basaba ubuhungiro bavuga ko kugira ngo bafungure baja gusegerereza canke hakagira umunyakigongwe abafashisha utwo basamisha umutima. Twagerageje kurondera abarongo yishira hamwe HCR mu gihugu ca Uganda ariko tukaba twabakenye.
Emmanuel Niyungeko urakenuye nino ngaha duceye duhereza amakuru mu Kirundi yo kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 19 Nyakanga umwaka w'2022. Nshimire bagenzanje b'uruganda rwa FPA bamfashije gutororokanya amakuru ntibagiye abafashije mu buhinga bw'ivyuma. Nkengurukire cyane mwebwe mwese mwari muduteze yombi. Marie-Ange Irakoze nije twandikwe kuri mikro ndabike banuye Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi n'agahwane.